5, CBS. Wagashonga sibongo sami ngisindisiwe ngiyamthanda Jesu uyinkosi nemsindisi wokuphila kwami haleluya ngahlangana naye nami impilo yami yashintsha kwaguquka divo ngoba Jesu makafika kuba netimbo letendekayo haleluya uNkulunkulu bakubida nge 2011 uthi hambe emhlabeni uyoshumayela uphinze uprofet haleluya so ngekwelibito ngumprofet haleluya so ke kumendeka noma mabe nje kunebathathi benzawo letimfela lulunge nyalo start iqosha la haleluya no one can hesitate kuko haleluya because uNkulunkulu wangigcobela kona praise the Lord ukhona lo ngifunzela ko fuza mzalwane uvama kungifunzela leso mfeni verse 2 ucale 2
Johane 2 verse 2
yes
kulo umshado Jesu abemenyekene bafunzi bakhe
yes
wathi kube linaphe liphele liwayini
yes
unina wa Jesu weta kuye wathi sebade liwayini
sebade liwayini nina ke lenza bachube
Jesu wathi kuye Mage, ungena ngani emsebentini wami? Sikhathi sami sisengakefiki.
Jesus.
Unina wathi etincekwini, nibokwenta konke latanitshela kona.
Liphilile ngkhosi live lakho, ukhuluma ngalo namhla ngisitshe sakho, lembule kubantu bakho, ulethe kukhanya. Alpha and Omega. Yehla ngemandla lababoshwa bakhulwe kulive lakho, labagula abaphile. Akwenda into bethu kazange sedendeke. In Jesus' name, Amen. Bazalwane, ngicela ukukhuluma ngamagama sibese siyathandaza. Kube bengalibeka ngilike isihloko leshumayelo yami bengathi it's a development time. Hallelujah. Noma sikhathi sekuphuquka. Hallelujah. Endzaweni yakubulunga kwangathi bengingamemedela ngathi bulunga sikhathi sekokuthi uphuquke
amen
bakhona laba ngivame tonke timbo letibona even lenyama tiqala even la kamoya kude lokutawendeka even lenyama kungakaqali even la kamoya labanye bale bamfalo yazama umfala kumkhuta even lenyama angakuva kanti inkinga iseven la kamoya labanye ukhanze kuthi mhlawumbe le relationship yazama lo sisi kumlanza abe la khona kanti inkinga ayikho la iseven la kamoya so donge timbo letikhona takhiwa even la kamoya bazalwane umshado uqala hlangana iseven la kamoya kunotsholwa kuqala even lenyama bakhona bazalwane but kuqala even la kamoya kwakhe even la kamoya awulobona ngobuta imali nomuntu imali lobona ngoba wakhe even la kamoya waze wakhe even la kamoya bese kuyabona ngale even lenyama bakhona bakubaba namuhla ngivumeleni mfulele livela kamoya lekuthiwa imfufuko ngoba lolalisibalifika kubese kuba le mfufuko lisibalifika kubese kuba le ntimbo letitsha letendekayo lithi ibhayibheli bekumshado lona kushadwa la Jesu bekamenyiwe ukuthi abe khona ngoba so noma ngabe yini lekhona make sure ukuthi la Jesu uyayithola irumu kungaba kusemalobolela kayitholi indzawo yakhe Jesu laba kusemthimbela kayitholi indzawo yakhe Jesu baba mkubi Jesu ufuna ukuthi la Jesu uyakuthanda uvela uyalithanda liso Jesu thani makhelwane uyalithanda liso Jesu wakwambona umuntu othanda liso uyathi bawafika lapha eRiverstone emele abantu ambuka khona eme kanje ungathi uyashufa uthanda liso bakhona bamva lo Jesu lesimkhonda uyalithanda liso uyathanda kuvela bakhona bamva lithi iBhayibheli wavela emshadweni wasekhala wabakhona the problem ukwazi akhona Jesu liwayini laphela kude lokutawubamba liwayini ukuthi likapheli bakakhona Jesu bayayaya bakhona bamva kude lokubamba liwayini ukuthi likapheli noma kabakhona Jesu liyafika likhathi sekuphela liwayini noma khona Jesu siyafika sikhathi sekuthi bawumkhonda ngulu aphele emadlendleleni siyafika but kufuna beso yahambe ukuthi makakhona Jesu kufolakala kuphi wabuyokufuna lapha kufolakala khona lithi ibhayibheli ngalinyile bemkhunjini bebahamba kwafika storm alale khathi elilibhayibheli lithi bekalele lithi ibhayibheli base ba kusumatima bachina na bata sambeni siya kuchesu siyo mtela siyo kuluma kuti si fungu fungu sasifigine kune mbule mkuluma na ila mshemini kwa kutu wendizi kika habigashe kuya iwa kuchesu fiku mcheli kika yako utu kwa mcheli kika yako abeso ya suguma utu kwa mcheli kika yako abeso ya monegala utu kwa mcheli kika yako abeso ya vela utu kwa mcheli kika yako abeso ya parama utu kwa parama wendera tifole ipu kugine kumelea bae kumlazi kolwa mwaba kolwa wendera kwa kutu kwende kwa timole njela leti hallelujah kukolwa wendera timole njela leti kukolwa kufeta ivoleshe mawa kukolwa wendera timole kishe utu kwa utala za ngulugulu ngulugula kufu hallelujah pinze le verse 5 so happy
unina watu ya tinga kwini nibo kwenye konke latani chela gonda
my god little bible lia pele luwai mario ya kutumai pele luwai lgui wapi because my god and my father senge mmemetele tivo tala mishabe na tiko permanent di temporal mautu tune mga anubala ye temporal mautu tune konke kwa temporal panemi ya kufuna kuchela kutikile temporal inafela lo permanent na maklo kupela kukunafela lukula pele kubita kutumanga bekwendela tivo tifuka uhambe uye kuchesu use ufile kuchesu ukwende konke na mbadu ya kuhu uya hambu ya kuhu na mbatu kukwenda konke na taku chela bona tell makelona sabe chele makelona sabe makelona baona be baona kwa motho se hey baba makwenyana sabeni ubabukele lisusa sabeni hallelujah asabeni because tonga divo tale vela kwa moya asabeni ku Jesu ebazanti baba kuyukela kufunda kuthi beso ya hambi ya Jesu Matthew 11 verse 28 uthi nine nonke Nalilo gale nsinzwago Imitalo yelo Uti aetani Shozi na ada uti ya menye kute Asambeni Eba zala sumeni sambeni Siye uye Uti futi basamba Asla ishile ngiga evu Asla ishile mfalo evu Asi hambe na uye Sase sahamba na uye Uti nudai tata le mfalo yako Utaitata, utaguni kumfana lo lula Lichoge lake lula, nemfana wakulula Na mina mda utasambeni Badivo dienji ugele mbilu na kumbita kutubeso ta mtadu Kushkala glenza wa mtadu Kukileta kula mtadu Kukileta soda na wani ya hamba I am moving forward Ya hamba ya guye Selsi ni wakila nza wanye Ya mufa ya guye Divo dienji ya kandia peta Mkabe tseka kandia peta Asambeni kuJesu, kuJesu ndivo ndiende. Wazo afuya kuye Jesu noma abantu mthathu zama kuphuputha. Akakubona la kuphuputha. Ukuphuputha uyaphuputha. Uvela lenyimpi haleluya. Athu thu 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 ufuna kugwaza kuvela isihlobo sakathi mayibabe. Because awuvela tibuwente bathakathi. Wafika kuye uvela tibuwente bathi asengimemetele. Bonke bathakathi labakhona kuleli dolopha kule kulenza olela. Ngithi isikhathi sabo sesiphelile ngoba siya kuJesu. Hayi kuthi angikhulume mbali bayadala bashada la bayo. It's like good and bad somewhere. People are there for the most of the day for the Lord. But I prophesy as a man of God. See, can't you get in fear as a spelling? Ask God to tell you all that. Hallelujah. See, can't you say my chance is a spelling? We suspend our own network. Good and don't call a lawyer for 6 months later. 6 months later. Mkambu funzi na wateza hafoli msaidu manjiwe Patista umemende la siti kuyo kuchesu Give me back better kuyo kuchesu Asambeni uwe Mbulu mkombisi mfufuole mkulu na glenza ule Mbulu mkombisi mfufuole mkulu na glenza ule emhlabeni ngona bayapopola ngona bayapopola ngase ba discover i mineral lenzayo ngona i mineral arona lo maktaba i mine lo maktaba i but I see a mineral ngona umnotho lo bephasi komhlaba siya prophet lebathanga ebantu abazi waba lebathanga senza lo mnotho akabonakala ungamangala ezindasoshinza wonke khathi baye bakhona ungamangala soye bazalwele kule yindzawo khona ngala ngasebuda gate lenza uleni lemnofolo into ebhatha kabonakala kule ndzawo why because igcwele bathakathi but isindele mhlakta uklina in the name of Jesus sithi mthakathi longaphevuki akase and as apologize mina siyakwenda kulekho le mnanzi kwekuthi umthetho awuyamvumela ukuthi kumbulale umfulolo yabo ngamoya ngoba kudi evidence ufuna ievidence kumbulele bani ufuna ievidence so lalo beyakhuluma ngaphevuka kahle I'm not playing and I won't apologize hallelujah so number one kuyahanjwa kiwebujesu ke bazalwane asihambeni ujesu halleluya asihambeni ujesu ebazalwane tivo noma tenyukele ekhaya ubasibuka lekhala kude nokukhanyawo kuyiwa kujesu asihambeni ujesu babe asihambeni ujesu uhlusha abafana bayahlupha abeva hamba nabo ujesu labafana basimakho bajesu umfati lomhala wamemeta wathi nkosi mawutanginika lokufana ngizawunika wena asokunika yena yena utawubosa uyabonakala empilweni yabo sewufikile kuJesu kwende konke latakutshela kona uthini kuwe Jesu kule bantu labanesimo sekukhona uma ubabuka but abalivumele livu laNkulunkulu kereke khathi kwabo kule mvule ngiyinakile ingakashintshi inkinga yakho funa kuqale kushintshe wena inkinga ikhozwa nguwe nabona khona inkinga lethi khozwa nguwe ukuthi umekaphi lenye ilanga lomnye babe udla pholoni usala lalo akugreyithiwe uyabona ma udla lo pholoni udla le emadolobheni abantu labo bela bathi ma badla inyama bese bobeka nethambi sebayigocile besuthi ngaleso sikhathi babafika bathi uphekele upheke umapho nje siyasala nalokudla kwakho babe bale emadolobheni ngeke nathi ke nehalelu ole emakhaya so uyafika lo babe uthi kwani ukapholoni lendlini kule njani we have come around kwani waphololi la kwenti njani yabamfana ngibani unaphololi la kanti uhlele esilevini sakhe can you imagine inkumbi yebamfu ukhala wena ngesimo Jesu fula kulamulela wena ngawukhona difficult isimo ngandiyanga kube nophololi unakuwe nangaphosi lomnye lesilenye elivesi uthi uba lithi bangabela iso lakho bangabubona lokubi qala ubuke la aswelinako